ikabyo muri sho mudukurikiri kibiriraho kuri we zitatu akaburungu ABC Montréal akaburungu Airtime akaburungu Pro uyu ni wa mwanya mumenyereye w'ikiganiro ugo niki muri benshi mwadusavye kuremesha igice kigira kabiri cikiyago twaremesheje kuwa 17 gitugutu umwaka weze wa 2021 ariko ntivyadukundi ico gihe bitavuye kukubagabira ariko murazi yuko ibigora bigora abagaba imbabazi nimwe muzitanga uyu munsi niho dushoboye gusubira kuronka abatumire bacu Bob Ruguri kamwe na Leonidas Atungimana kugira ngo bagaruke kukungene babona ubutegetsi bwa president Ndayishimiye Kumbure hari n'ivyo twebwe dushobora kuba tutabona canke tudatahura neza reka ndabakiremereye kuri Bob Rugurika n'umuyobozi wa Radio RPA azwi nk'umwe mu bamenyesha makuru bakunze gutohoza makuru bagatako bakayaronka Bob mwiriwe nakaze kuri Radio Umurisho
mwiriwe arkaze ndaragushimiye no kubutumire ndamutsa mugenzanje Leonidas n'abandi bose kumbure tuza gusangira ikiyago muri kino kiganiro
Leonidas ndamutsa Bob nanje ndakuramutsa munyu
Amahoro neza cyane Bob ndakuramukije ndakuramukije nawe ya Rekade ndaramukije nabo bose baza kutwumvirira
amahoro cyane Leonidas murongoye umugambwe PPD Grijambo umunyamaba umunako umugumyabanga yahoze mu nzego zo hejuru aho hambere nikangire nti Grijambo
niteka kandi ubifate nkankamo
Murakoze muhinga bw'izuma ndiko mfashwa na Ado nanje ndi Arcade Havyarimana kaze mwese reka mere kwa Bob Rugurika igihe muheruka ngaha ico gihe navuze ahimbere hari muri gitugutu mwatubwira yuko ubwicanyi mu Burundi buhari kandi ku rugero ruteye ubwoba ibiharuro mwaduha vyari abantu barenga 90 bishwe mu kiringo c'amezi ane gusa ico gihe mwabwira abarundi muti ntibasamare ntimusamare ubwicanyi ntiburiko burarangira mbega Bob uyu munsi niko biri mbega ubwicanyi bwarabandanije babukora hari aho mwoba muzi n'ukungene kumbure babukora kumbure no kumva izahe Bob
murakoze Arcade ariko nagomba kusubira kandi kubishimangira ko ndabishimangire ko nongere ndabisubire Naravuze yuko ibintu by'ubwicanyi ibintu by'ubusuma ibintu byo gutoteza abarundi nibiriko birahagarara kuri no ntwaro ya CNDD-FDD nibiriko birahagarara ngo nuko ngo hatwara Evariste Ndayishimiye kubera muri bose nta numwe afise uburenganzira bwo kubihagarika kuko nivyo ubutegetsi bwabo bwubakiyeko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ubonye hariho n'ibindi bigenda biramenyekana uko iminsi igenda uko igihe kigenda amakuru murabizi ngene agenda arasohoka burya hari ayandi makuru kumbure aruta ibindi byose duhora tumenya tuzogenda turaronka uko iminsi igenda nagenda babwire ko ibintu bigenda bigaragara ko ibintu bizogenda bisa nabi kuri icyo kibazo rero nagomba kubabwira yuko ubwicanyi burabandanya Mushima ibiharuro turabivuga uravuze ibiharuro twa twatanze cyo gihe muri uyu mwaka murabona ko turi mu ntango y'umwaka w'2022 mu mwaka umwe w'2021 uwo mwaka wose President Evariste Ndayishimiye niwe yaramutwa ku Burundi uretse ayandi mashyirahamwe ivyo yatohoje iradio RPA yonyine yashoboye kumenya abantu bishwe kandi bishwe kumvo ubona ko zidasobanutse atarugizi bwa nabi ngo bw'ubusoma ngo nibiki abantu ubona ko bicwa kumvo zijanye n'ibintu bya politike bicwa n'ibyo bintu by'imbonera kure RPA yo nyene yashoboye kumenya abantu 358 aho rero mwibuke yuko abo n'ukuvuga ko nibo tumenya bisigura ko tutamenya bose bisigura rero ko iki gitigiri cy'358 cy'abarundi batowe ibiziga bishwe abanizwe ibiziga bitogwa ahantu bitamenyekanye twashoboye kumenya 358 ibyo rero mwumve yuko biri munsi kure niyo y'ibiba mu gihugu cyose murumva ko birabandanye
ababikora murabazi barazwe
ababikora ni babandi akade ababikora ni babandi ninje nabantu bakorera leta ya CNDD-FDD kubera reka ndabaha ikintu giteye ubwoba kandi abarundi bose bashaka bakazofatirako kugira bujya butegetse umunsi n'umunsi babushengeze babyitwarire mwemwe yumvire leta leta ishobora gusohora itegeko ikasohora itegeko ivuga ati muntu urongoye intara muntu urongoye komine muntu urongoye zone ikiziga cyose cy'umuntu uzobona mu ikomini wawe muri zone iwawe ku mutumbi wawe utegetswe guca ugifubisha mu masaha atarenze abiri atanu atandatu mwebwe mwumvirize ibyo bintu nukuvuga iki ibyo bintu nukuvuga yuko ni couverture de la criminalité y'ubutegetsi nukuvuga ko ubutegetsi buri ko burakingira ikibaba ubwicanyi uti gute nukuvuga ko nta numwe atazi yuko ku isi yose umuntu wese atowe ahantu ari kwa muganga ari mu ibarabara agize isanganya ari ahantu hose hatowe ikiziga cy'umuntu isi yose ikintu cya mbere bakora bahamagara polisi bagahamagara abaganga bagahamagara bakagira amatoza kugira babanze bamenye uwo muntu umwidondoro wiwe uwo ari wo none urumva ko leta ya CNDD-FDD nibyo yakuyeho yavuze ati muntu uzobona ikiziga cy'ufuba muhora mubyumva mu maradiyo twirirwa turavuga tuti hariya abanyagihugu barivugira bakanabivuga ko hari ikiziga ibiziga bibiri batoje biboshe imugongo biboye amaboko imugongo banizwe imigozi mu mwizosi ariko yuko abajeje intwaro bace bategeka yuko gifubwa nukuvuga yuko uno munsi hariho imiryango myinshi iriko irabura abantu batazigera bamenya ibyababo batazigera bamenya ababo iyo bagiye benshi muhora mubyumva uno munsi hari abantu mu Burundi babura abantu ariko kubera ko batabonye ibiziga batabonye ababo babashingurana iteka babwirwa ngo buryo usanga yarahunze ngo buryo usanga yagiye mu migwi igwana niko ubutegetsi buca buvuga murumva rero yuko ivyo bintu bikogwa n'abantu nyene baba batumwe n'ubutegetsi kuko nta numwe atabizi mwirirwa murumva abantu banyu b'imigambo itavuga rumwe na CNDD-FDD bicwa uno munsi hari ibintu biteye ubwoba nizere ko ivyo bintu n'ukuri tuzosanga atari ivyo hari n'ivyo twumva bavuga baterege iruhande y'abicwa bazira ivyo vya politike hoba ngo hariho n'abantu mu butegetsi nyene boba bari muri vya bindi by'urudandazwa rw'ibihimba vy'abantu ivyo navyo nta numwe atazi ko hirya no hino hari ahantu duhora tuvyumva ivyo rero ntavyo ntiba kuko nta mapreve nta vyemezo ndabirongera ariko ababitubwira abantu bari hanye nyene i Bujumbura mu butegetsi kandi batubwira bati ntubikurikirane cyane ati ivyo bintu hano biriko biravugwa n'abantu ubona ko badashaka kudoma ko urutoki ku mazina kubera urazi kameme abantu bari Burundi bari mu bwoba benshi baragira bati inkuru no itanga umunsi yo menyekana kwa je nayitanze no bapfuye ariko ivyo byose turiko turarondera
murakoze ego murakoze ndagaruka gato kumbure kugira ngo dushimangire kuri ico cubwicanye muce mutubwira wa mukenyuro n'ubukoreshwa nimbuki hari rya pereza rya gisirikare ko reka manze nje kwa Hatungimana Hatungimana namwe nka Bob muri ngaha muri ti reka nshime ibintu bibiri ni gihe mwari ngaha mu kiganiro ico gihe muri gitugutu muti reka nshime ibintu bibiri ku butegetsi bwa president ndayishimiye aho yaramajambo ashikiriza ashobora gutera ubwoba bamwe kumbure bagahesha mu byo baba bariko baronona muti cha kabiri ni inyifato ya president ndayishimiye kumuhisi president Buyoya uyu munsi none aho bahari ibindi mukenguruka canke amakenga agumara amakenga ko nkuko mwabivuze ko president never tari konte bloke ku majambo n'ubu aguma avuga nuko benshi usanga ariko arivuguruza bigatera amakenga n'umwe heburo bamwe kumbure nkeka ariho abandi bishobora kuba bihumuriza Hatungimana
urakoze n'ubu ntabwo aragira ntabwo araba konte bloke bandanya avuga nagira mvuge ko hari utuntu tubiri hari amajambo hari ibintu bibiri aheruka gushikiriza byanjyoheye cyane yongera kuri ibyo bindi icya mbere nuko aheruka kwemanga ko hariho abanyuruzwa Burundi bakabugwirengero kandi ko mubabanyuruza harimo abakorera inzego z'igihugu. Nabwiye ati konte bloke nimba ryaramwiyase niwe biraba. Ibyo ari byo byose iyo yari arivuze. Irindi jambo yavuze ryankoze ku mutima nuko mu kiganira ahantu yari kwaraganiriza abantu yavuze ati mengo hari mu bintu byanye n'amasengesho mbere vuga ati ndashima gose nyakubaha mushikiranganje wa mbere bunyoni arengi yome ni wewe iyo utabaho je u Burundi mu busanzwe yagombye kuvuga ati ntabwo mba nshoboye no gutwara ni wewe ati nibyo abantu bagiye barakuvuga nabi baza kukurega iwanje bagira gute ati mugabo nagira ndabamenyeshe nawe ubyumvireho ndakwemera urakora ukora neza izo bintu bibiri birakwiye kugira ngo umuntu amenye urumva atere menye neva mukuru w'igihugu uwariwe ahageze mu byo kurongora Burundi nokuvuga nuko umuntu yoza ararindira buke imvuge ngo hari bamushuse kwikizigizigi cyangwa ibiti n'ibiti mugabo ibyo ari byo byose agenda wenyine yiyerekana wariwe icashoboye ahubwo yerekana ndavuge n'ugishoboye mu kibanda ciwari
none hajya rero ubuga ko nukwari gutinya ubunyoni nukumwemera nukumukenguruka hajya
ibyo ari byo byose nibaza yuko abahora bajya kurega bunyoni bamuvuga kwibi na biriya ngira ngo barumvise ijambo ubu rero ntagira uzosubira gutandukanya bunyoni na neve namwega bamenyesha makuru
batandukanye
oya
ibyo ni byo mushima amakenga na
ibiki amakenga ni yayandi
yandanya bitera amakenga nka abamwe ba
amakenga ni bya bindi byuko gushika uyu munsi nta kintu na bo na kimwe n'ubusa n'igiharuro ariko nta kintu na kimwe mbona umukuru w'igihugu novuga ngo kuva aja ku butegetsi yazanye nk'ihinduka cyangwa yazanye nk'ikintu kigiye kuzanira ineza igaragara ku Barundi nukuvuga nuwo ngaho nuw'amajambo mugabo muri ayo majambo icyiza kirimo nuko atinda rimwe ugasanga ukuri kwa mucorotse yakuvuze mugabo hasigaye ibindi aravuga akaryohera abantu akabesha abantu akagira gute ariko ntagira ikintu cy'ukuri ashobora gushika nukuvuga aracari ya yandi mvuga nti ntacyo niteze kizima ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye
murakoze ngira kumbure aha uciye wishyura ikibazo hari ikibazo cyari ca nari narose ba mayimeje kuronka umwanya bari bamwe ngo ndabature cyari kijanye na imigenderanire hagati ya Perezida Ndayishimiye na Alain Guillaume Bunyoni bamwe bate ahubwo Ndayishimiye agira kure Bunyoni vuba bwango ati kiretse no kumukura azoca apfungwa hama mu mugambwe bagira bashireho izindi nzego ngo umugambwe uramutswe na Silvestre ngiraho mbwiye mwishuye sinzi ko ari cyo murenzako
muntuzeye aburunganwe gubu no muntuze mu majambo akoresha ubu baca bavuga ngo indoto.com
murakoze Bob Rugurika tubandane kuri ico mwari mwavuze j'ubwicanyi bwa ya wa mukenyuro mwatubwira mu nyuma twaronse umutumire Pacifique Nyazo yarabishimangiye kuri umukenyuro w'iperereza rya gisirikare uno munsi uko ariryo rikora muti rikorana n'iperereza ryo mu mugambwe n'ubabandi baracara imbere nibo bakiboneka cyane ayo maperereza izo nzego zibiri
reka ndakubwire izo nzego zibiri ziracariho urumva abarundi bagowe utigute mu minsi yahera hariho akagwi ko mwiperereza ni kamwe twara twumva bakazungu bankoroka abandi batia ba Jodase kandi ko kagwi abo ba museremu niko kica abarundi niko kaje amanama yingene abantu bo kwicwa none urumva ubu kuberako mu mugambwe SNDD-FDD bahiganwa muri byinshi urumva hari abahiganwa mu kwiba bagahiganwa mu kutoteza bagahiganwa mu kuzuruma bagahiganwa no muri ayo masoko babakuramo amamiliyari n'amamiliyari uno munsi naho hagezaho bahiganirwa mu bwicanyi muti gute nuwo mugwi rero uvutse bashinde mushasha uwo rero washinzwe ubukuri ndayishimiye kubera ko harabagira bati kuko hari ikintu ngiyasubira ko kugira nsigure icyo kintu harabantu bibaza ngo mu mugambwe SNDD-FDD ngo hari ukutumvikana hagati ngo yandayishimiye nk'ibinyenzi cyo kubaza ngo nabunyonye nagira ndakubwira abarundi ndabinginze ivyo bintu nitureke kuguma tuvyumva gucyo ngo dutwarire hejuru muri urya mugambwe nta kutumvikana kuhari hagati y'uyu n'uriya hariho kutumvikana guhagaze kukungene basahura amahera umwe agira ati Evan jewe nije nsahura ajyama miliyari byo muri banko uwundi akagira ati nandi tundekera nsahure biriya byo muri regide uwundi agacagira ati rero ni muce mundekera biriya byo muri sosimo kugira made mfate sukari yose ndayikubite hanze ndayishyira mu mifuka ngiruko nanze ndakeneye abandi bati Evan genda hariya muri kojeriko mwarutseho kojeriko bariko barayidandaza namwe giruko ayo niyo matati ahari nta matata ahagaze kuri kazoza k'igihugu ahari
aho nyine lekutukira ko ngaho nyine nibiturire nka sogo wiwe ndayishimiye twumva umengo agiye ntagiye kwihanganira abagi biturire ariko abandi bati no guhuma amaso amakungu bandaniza ngaho Bob makuru ufiseho bahari uko ndayishimiye yoba ariko aragwana n'abagi giturire bagaseresagura amatungo ya leta canke afungurira ku masahana bi
Arkade jewe nagira nsavura ariko nibutse ko umumeje amakuru uri kamwarimu abaza ivyazi ariko reka nakubwira ndayishimiye amaze agiye gukwiza imyaka ibiri ku butegetsi rega barundi sinzi ko mwumva icyari cyo imyaka ibiri none imyaka ibiri abarundi turashaka kwemera twigire ababura bwenge tureke umuntu agume avuga ya mvugo imyaka ibiri itatu ine itanu atagi kogwa tubona none mwe mwumva ibyo byose bari biki nagira ndakubwire yuko imbere yuko nza kuri iki bintu by'ibiturire no gusahura amatungo y'igihugu rega niho bidahagarariye ujya mu wabicanye rero twigeze kuvuga mu kiganiro cya mbere ugirwe n'akagwi k'abantu bo mu mugambwe n'akandi kagwi k'abantu bo mu gisoda icyo bita muri serivisi ya G2 no kuvuga umugwi ujejwe iperereza ry'igisoda muravuze ko pacifique yabisiguye neza narigeze kubyumva nivyo arabizi pe reka ndakubwire ujya mugwi n'ubu uriho n'irindi iperereza bashizeho riyoboka ndayishimiye na pime niyo ngabo hamwe na reveriano ndi kuri umukuru w'umugambi ni ukuvuga iki bobo baharura yuko ririya perereza ryamyeho kuva kera bobo muri bo babona umengo rikorera cyane bunyoni rigakorera cyane banda kugarika kubera urabona nibo bari basanzwe bariho kuva ku munsi nkuru nziza rero aba bariko barahaza no musi gutwara umugambwe ba reverie nabo bagira bati nanje ndakeneye iperereza rizonkorera ivyo nshatse nkeneye wo nica nzobatuma nkeneye wo mfata nzobatuma donc rumba nuko rero niyo makuba barundi turimo muti gute rero ujye mugwe n'ubu urabandanya ukora reka ronda bahakaro rero kibintu byibitera soni ibara y'ibintu byabaye muri ayo matatu yabo iyo migwi ibiri urumva ari umugwi urongowe w'igisoda urongowe n'igisoda icyo gihe wari urongowe n'uwitwa Musaba Colonel Musaba mugabo musi yiwe niwe yatwara G2 mu gisoda musi yiwe akaba umwajida bita imbari Bradog bamutaza Bradog bengo ndayishimiye on sport uwo rero arafise musi yiwe umugwi w'abasoda bashika umunani ni munani n'undi musivile umu informateur bagaca baba nka cumi muntu uzeye mu mugambwe SNDD-FDD hari ugwi urongowe nuri ya muntu nababwiye ni wajeje n'ubutunzi bwa Sende Davidede ni umuntu bita ngo honorable Lazaro nimba ari mvuye kure nimvuye kure cyangwa ntamvukiye nimvuye kuri umenye
mvuye kure
nagenda babwiye nawe rero acafita agacagira umugwi wa wimbonera kure n'abakozi bo mu mugambwe n'ahamwe n'abashoferi bashika ku 10 abo rero nibo bakorera hamwe abo rero mumve neza uwo mugwi w'abantu 10 bo mu mugambwe 10 bo mu iperereza rya gisirikare barakorera hamwe abo rero baha raporo umukuru w'igisoda prime niyo ngabo hamwe na no mu mugambwe bakabiha reveriano ndi kuriyo reveriano rero na arabibwira president ayishimiye kuko ushima nk'imodoka ngenda ababwiza ukuri abo bantu bo mu mugambwe bakoresha ijya kunoba abantu bakabica n'imodoka yahora itwara nyene Evariste ndayishimiye ari umukuru w'umugambwe cyane DDD akiri secrétaire général w'umugambwe gusa barayihindagura amaplaque uwo mugwi rero ngenda babwire niwo umaze igihe wica abantu kuva mu kwezi kwa gatanu ku 2021 uwo mugwi waratikije abantu bose muzi twavuze babuzwe irengero abasenere bishwe abasoda bafashwe abantu abo bantu niwo babikora ariko ibisigura ko ryaperereza rya bamuserere mu gicayi nabo rirafisa bo riguma rino bagura buhoro buhoro bamwe bakica bamwe bakaboreza igufa abandi bakabugwa irengero ariko rero harabaye ikintu ngenda babwiye cy'ubugwiza tunga no nibaza no mwica umugwiza tunga yaradwi cyane hagi Bujumbura umengo bambwiye ko ava mu ntara ya Kanda ndetse ndi uwo bita Baleze umengo ni Baleze uwo muntu mara mumvise no muri ndonde za Pacifique yaramurangishije kenshi RPA yaramuvuze ko baravuga ko yabuzwe irengero uwo muntu nagenda babwira makuru mfise afi n'umuntu yari umunyanyi wa CNDD FDD hanyuma yari no mugwiza tunga muri babandi bama bari kwarondera amasoko hanyuma agakorana kandi n'undi mugwiza tunga w'umugwi w'umugugu by'abarabu aba hajya ibujumbura ndabikuye muri abo bantu baba CNDD FDD nyene bo mu iperereza niyo babitubwiye baratubwiye yuko iperereza ry'igisoda yaragiye umengo hari mu 8 cya kwindwi umwaka uheze umengo cya kwicenda nuko ntafisaho navyanditse ariko ibyo ntacyo uwo mugwiza tunga yitwa Baleze baramutora mu bunywero buzwi hajya ibujumbura bitwa Calvados atogwa n'uwo musirikare yitwa Bradog batadira Bradog ni ajida major aramutora hanyuma abantu inshuti z'uwo Baleze inshuti z'abo bantu bakorana abo bagwiza tunga bakorana n'uwo Baleze nawe ubize amakuru yuko baba baragiye bagira bati hano nta wundi abazwi ibyo bintu reka turondere Museremu komiseri Museremu atwara iperereza ryo hagati mu gihugu baragenda bati n'ukuri baguha ibitagira uko bingana n'ukuri narumvise ko hariho n'amahera bumvikanye kandi atari make sindayavuga kumvo mwezimwe hama salamu yumva ko kanoti ni ko mucika wacaragenda ubwo yaragenda atazamba yagenda kurondera babandi rero babicanye basasha ati ndabasazi umuntu wese aziko yafashe Baleze ebana amuzana ubunyenye amakuru na ronze kubera ayo matata ari hagati yabo kubera ko bazi yuko muri hari abahora bajya amahera kugira barekuza abantu canke bakanabatwara kugira ibi nibi nibi numvise amakuru yuko wa mu ajida major w'umusoda wo mu iperereza yaciye atanga itegeko yuko uwo mugwiza tunga yicwa nagenda babwiye yuko amakuru dufise nuko yishwe naho tutabona ikiziga gaciye nagenda babwiye yuko kuva ico gihe umuryango w'uwo mugwiza tunga Baleze waragiye mu iperereza hose waragiye mu busho bwose igihugu cyose nta muntu w'umutegetsi wo muri Sende DDD batashikiriye kubera uwo Baleze yari umusende DDD umukenyezi wiwe narumvise ko umengo yoba ari mu bacamanza hagi Burundi baragiye ahantu hose basaba bati nimutubwiye icyo twokora uwo muntu n'ukuri tumubona uwacu ni umwacu ntazi barabahebuje ngo inyishu ya nyuma bamuhaye bamubariye ati ntiyagira ahantu namuzosubira gutonda ubaza ujya muntu ati genda muhira utekane nibyaba ngombwa tuzokubwira ibyiwe urumva haheze amezi atandatu mwumvirize ibintu abarundi babayemo umuntu gito ko ari umugumya abantu umuntu ari umukozi wa leta akomeye umucamanza umunyo umugabo wiwe yarugumya banga umugwiza tsonga mugabo numvise yuko muri byo bintu byo yakora byo by'amafere hari kintu bo babarapfuye mengo nabantu bo muri Sende DDD naravyumvise direct ndabivuge hari umuntu uno munsi niwe ajejwe ubuzima bwa ndayishimiye w'umukoronero mengo sindi ko triumfasta kamunyibutsa n'umukoronero nibyaba ngomba ndaza kumwibuka muri kino kiganiro niwajeje kandi wa president bimwe byita na sécurité kwa president donc niwo rero afisi cyo yapfuye n'uyu mugwiza atunga balaise niwe yoba yararungite abantu kuja gutora uyu mugwiza atunga munyuma bataka kumwica hanyuma rero icyabaye n'igice haci haba kunyinyurana musere murumva yamahera afinzi ko yari yamaze kuyashira ku mufuko cyanke batari bwayamuwe acararahira nawe arasararenga urumva biraduga hejuru abategetsi baragwana kubera iyo ka ubureye cyace kiba muzere mukameme yarashoboye gushyira mu munyoro mu gasho wa mu ajida major yategeka ko bareze yicwa mugabo nawe mwogenda muri dosiye yiwe uno munsi nimuzosa handitswe ko ari akize do meurtre d'assassinat y'umuntu yitwa Barezo ya buja sindi bindi bashi barafutanganya bakandika canke usanga kundwe atari dosiye afite kuko ivyo dukurikirana uwo muntu ntarigera rengutwa imbere y'abacamanza uwo muntu afungiye umengo mwitako sinzi ari yambwiye ko aheruka gutwagwa mu mpimba mugabo n'ibintu urumva rero nuko nashatse kukubwiye yuko umugambi wo kwicura abandanya kandi nagira rero urabona ko ndayishimiye ejo bundi aheruka kugirisha ibindi bikorane bambe muri arunga barumvise ko yasubiye kurahira ngo n'ukuri ngo abantu ntibasubire kwicwa ngo ibiki mwabyumvise nagira ndababwire kumure tuzobigaruka ko no hanyuma uno munsi nta madetaye dukeneye gutanga hano mugabo nagira ndababwire kuva kijya gihe abivuze muri uku kwezi kwa mbere nagira ndababwire ko hajya mu iperereza ryiwe baramaze kwica abantu barenga batandatu abo jewe maze kubwirwa bikigwa hajya kandi nagira ndababwire abo ba Museremu bandayishimiye nabo bose ujya muntu nimba ari general if the force abarurema atwara documentation barafashe muri kijya kigo cya documentation kiri kuri cathedral bashirayo umuhungu yitwa Edgar n'ukuri abamuzi barambari bati n'umuntu urumogi gwarangije anywa ibintu by'ibiyayura mutwanywa ama essence mu bitambara hamwe n'undi mu police nyene abayo abo bantu nagenda babwiye yuko baba muri rukinya kigo kiperereza kuri cathedral baba hajya bafungura hajya nta numwe asohoka nibo bajejwe kwama baniga abantu bafungiwe hajya byamaze kuva decide yuko bicwa abo bantu rero nibabakure ntibashobora gufata abantu babagire ibimashini babagire ibishenze electrique byo kwica abantu muri etage niho tuzi waciri ubwo gupfa bamushyira kuri sheze
murakoze yego urakoze reka hari wundi muri kumwe ngahe iruhande arindiriye kuronka ijambo nawe Leonidas Bob ndagaruka kuri ibi bijanye kumure n'ibiturire kamanze ndabibaze Leonidas nawe kuri ibi by'ibiturire ga Leonidas hari akarorero keza mwigeze kutubwira yuko hafashwe ibitenge by'umuntu akomeye muri bujya gutegetsi ku itegeko rya president ayishimiye hari byabandanije canke yasanze abajya ibiturire bakomeye gusumba leta nkuko hari abakunze kubivuga na waca yambara umwambaro usa n'uwabo muce mukumbure mubwira ko mutubwire uko uburundi buri mu bihugu bya mbere birangwa mu biturire ico bakibitera
yego urakoze hariho abantu bamwe bavuze ati mbega bari ko baribaza mbega ni kubera iki ubu ndakugarika umengo aratekereje mu minsi iheze wumva abantu mengo ya kaze yiruka ngo baba ibitenge ngira ngo mbira murumva ko ata bintu by'ibitenge biheruka gusubira kuvuga ko byafashwe abantu zeye kwibarabara ibijanye n'abapolisi bagira bake biturire kuntu zeye za noti bahora bita ngo z'ibihumbi bibiri mugabo barongeje ngira ngo ararenga n'ibindi hijya no hino murabona ko yasa n'uwakaze gose n'uwakaze none kumenga kariro karaheze ahubwo mengo byarazimye hoba harabaye inama hanyuma ndakugarika aricisha bugufi imbere y'abapolisi bamwe bamwe baramubwira atari ko none murazimisha haratwembwa mubona gute none mubona kweri umuntu aronse umuhayijana nta mubona yuko yo aterega nta bundi buzima twageseye ko mwanka ko tubaza ikibazo c'imishahara kongerezwa imishahara nimureke umuntu araze nyine ahakishije akakishije kuwepo akishije kuwepo yavuyeho sinovuga ngo abibemereye mugabo urumva kuva ico gihe gushika uyu munsi ngira ngo murazi namwege murayibona yuko ataka kivugwa kuri ico kindi ubu nagacerere sagacerere ngo ibintu byaraheze nagacerere ibintu ahubwo byaremewe nukuvuga nibibandanye uko byari biri ajya kwari nk'uguhenda abantu kugira ngo abantu babone ko haje intwaro igirigire ikintu ihindure mbone icyo nico no babwira rero kubijyanye n'ibikurire nibiki na kugira ngo ibintu guko tukunda kuvuga ibiturire musabye yo tuvuze ibiturire buguca tujaniranya nisesagugwa ibutunzi by'igihugu
cyane gose
ibiturire rero kugira ngo bihere nuko ubutegetsi nkuko nabivuze bwa CNDD-FDD ariko by'ukuri ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibikunda nuko ubutegetsi bushasha bwoza butavuye butazanywe na CNDD-FDD iyi tubona ubu bwoza bugahagarika kuko ubutegetsi bw'uyu munsi kugira ngo buhagarike ibyo byo gusesagura amatungo y'igihugu buhagarike ibyo by'ibiturire nuko bwo banza bukavuga buti umviriza ubu umugambwe CNDD-FDD ugiye kubaho nk'iyindi migambwe no kuvuga ubeho ku ntererano z'abanywanyi bawo n'uwo mugambwe byashoboka kubaho ku ntererano z'abanywanyi wabo ntuzokubaka amapermanence nko kurujya murindi ntuzogira iminsi mikuru kurujya murindi ntuzogira bijya bikorane kurujya murindi uko bijya byose bisaba amafaranga ayo mafaranga ava he ayo mafaranga ava mu masoko ya leta ayo mafaranga ava muri ya mashyirahamwe neva yirirwa aravuga ngo tuzoyareka ngo atembe ngo hanyuma ngo iyo ngo umwana apfuye ngo umuyaya ngo acatahe iwabo yarabivuze aherezaho nyine nukuvuga ko umugwiza tunga novuga ngo w'umugumyabanga musanzwe si umugumyabanga uwo muri CNDD-FDD nibyo abo muri CNDD-FDD babita abagumyabanga ariko birababaje iyo ukoresheje ijambo nk'iryo ryitwa ngo umugumyabanga
ijambo ngo baratwaye ijambo ryiza barundi
hatwawe menshi ni ukuvuga ko bamuhaye isoko baca bumvikana ufata ati nimba iteni umwambaro w'igisirikare mu Bushinwa uri ku madorare indwi ati uzowushikana ngaha mu Burundi duharuye bose wo wushikana ngaha mu Burundi ku madorare nka cumi na uraca wongera ko rero abiri aca aba cumi n'abiri ni ukuvuga ngaho abiri yarayo yogira nawe aronke ku inyungu mugabo baca bayishyira nko ku 25 ati rero ayo 13 arenga ko kuri iyo transport no kuri iyo nyungu yawe nibiki ayo tuca tuyasangira uku gukurikira naka nukumuhako hanyuma niki gihimba nacyo ucujana hariya mu mugambi kugira ngo dukore ibikorwa ibi nibi nibi none erega niyo migwi ntuzeye Bobo Rugurika ariko aravuga ya itwagwa nabambuye kure Lazaro ubwo buryo yobukura he buva ngaho nyine nukuvuga rero nimba ubwo iyo systeme yo kurongora igihugu ubwo buryo bwo kurongora igihugu ubwo buryo bwo guha amahera umugambwe CNDD-FDD kuronsa amahera umugambwe CNDD-FDD kuronsa amahera integuro z'umugambwe muri ibi nibi na biriya nimba budahindutse nahagira umuntu numwe yibaza ko hari ikintu kizohinduka
ariko mu buto muri ivyo ngo n'uburyo bwa president ayishimiye buramaze kwiyongera kiretse ijya mirima tubona umengo n'ibintu by'ibintu biramaze kwiyongera cyane
biriyongera nyene kandi niziyongere ari nahakura uretse ko ahemba umushahara utari muto akaba afise ntuzeye ya mahera bita ya intendance hari na cya kigaga bita abi apuyo bonus initiative atauba akontorora ingene bikora hari ayo mahera yo muri ranse nyema nayo nyene nta usaba raporo hanyuma hariho n'ubuhinga nawe nyene yatoye bwiza kiza kuri we ariko nibubi ku gihugu nukugwiza ingendo uvuga ngo ngwendo mu gihugu hagati ego umengo nukujya kugendera abanyagihugu ariko abanyagihugu ntibakeneye kumuraba ariko aratamba ingoma canke bariko baramutambira sico bakeneye ko atora inyishu z'ibibazo bafise ni ingendo hanze y'igihugu aho muzomubona ahagiye hose agenda ajanye n'umukenyezi wiwe umengo sinzi ko ari bwa bwe ngo ni vice president w'igihugu ariko ngira ngo ararutana ibyo gukubuhoho
umenga na
fisite n'ibiro yo bafise n'ibiro kuri president de la republique ntare rushatu urumva nibindi no kuvuga nuko yatwara ariko rero nicyo woce umenya nko kuri bya bintu yavuga ngo warahagaritswa amashira hamwe ariko aja mu by'ubutare burya by'ukuri none ko yabihagaritse amasezerano hakurikiye iki hariko habiki hariko hahinduka iki bamwe mu batubwira ibyo kumbure mpagwa nka bobo n'umushakashatsi arashaka ararondeza gose jewe hariho rimwe nko ku nkuru imwe nshobora kurondeza ariko kumbure sindabironkera umwanya
ariko nawe amakuru ntayabuze
harayo mfise nayo ntafise mugabo uwashoboye kugira agace anciriye avuze ati mu bintu umuhisi inkuru nziza yabwiye ndayishimiye kugira murekurire kuba perezida muranyumva neza kuko yari gushobora kubyanka akagumaho kugira ngo yemere kurekura ego yaragondojwe hamwe ariko ashizemo n'ibyiwe yabwiye ndayishimiye ati umviriza rero kandi ndayishimiye ntiyari kwa umviriza rero wewe genda utegekanye itegeko rivuga ko nzoba umuhuza imboneza y'amaho nabijya byose ubivuge mu mugambwe kugira no mu gihugu tubyemeze urumva acaronka ububasha bwo kugira no bwa supremacy mu gihugu ariko kandi kindi yoba yaramubwiye abantu batamenye nuko yamubwiye ati hanyuma rero ucundekera ibintu bijanye na le secteur minier ko ari je natanguye ibijanye n'amasezerano hirya no hino uce ubindekera nzogume ndabibandanya ni ku neza ya systeme neza ntiyari kwanga aho rero nkuru nziza perezida nkuru nziza akwiriye neva niho yibutsa ko kandi ati aha hari ikintu cyari cyagumye mu minwe yiwe hategereza ko hari ibintu bikomeye reka ahubwo rero manze rero nanjye nje kurabayo yakariyo aca rero arabihagarika byose ubu ni nk'uko yoba abwira abayo mashyirahamwe ati ushaka kubandanya niyibwirize murakoze
Bobo Rugurika mu minota itanu tubwire kuri ibi bibiri ubu ndaguha itanu kuri ibi bibiri ikibanza cy'umukenyezi wa Evariste ndayishimiye nico wobuzi kubyo ndayishimiye wamaze kuronka kumbure biteye bija mu nzira y'uko yibiture canke gusesagura amatungo ya leta iminota 5
bas urakoze ndagerageza kunyarutsa ariko icyo nagira ndakubwire ibi bibazo by'ubusuma bw'ijya ntwaro by'ubwicanyi jese ndi kunyuma ya meza abiri cyangwa atatu uzosubira ukaduha ikiganiro kigira gatatu kuko nibintu ntibihe no manguwe minota 30 ariko reka nshagagure reka ndakubwire igituma ku ntwaro ndayishimiye abarundi nibareke kuguma bibaza ngo igihugu kizogogorora ngo n'ukuri ngo twibaza ko kizotera imbere ngo kuko turabona ngo umukuru w'igihugu afite ishaka nta shaka afite icyakora yahisemo uburyo n'amayeri bwo kubaryosharyosha mu majambo ibyo navyo si ubwa mbere tubibonye muri ibuka nkurundi da uko umwaka utashe uko aronse discours ara nacyo rya jambo ashikiriza abarundi yavuga amajambo asosa ryoshe cyane abantu bose bumva basi turakize akwi ariko mwarabonye yarinze asengera igihugu kigeze ku ahatemba uno munsi rero burundi zayagisi zatemba uno munsi ndayishimiye ariko arakimanukana buhoro 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 hariya mu kinogo reka ndaguha akarorero nta murundi n'umwe atumvise amaborogo ya Evariste ndayishimiye avuga ibintu bijanye ngo n'urugomero rw'umuyagankuba urugomero rukomeye cyane rwo kumpanda mwese mwarumvise yivugira ati imiliyaridi 54 ati n'ukuri mwibaze ati vema ati none mwibaza ko leta izobyemera ati abantu ubunyene muribuka ingufu yakoresheje abwira umushikiranganji ngo turi kumwe n'umushikiranganji ngo ndategetse ngo ubunyene ngo habe ngo komisiyo ngo iziga ngo imisegeranyo ngo abantu bahanwe ngo amahera ngo asubizwe mu kigega nagira ndababaza Ya heda meid. Mwari geze mumba iyo komisiyo yarabayeho. Mwari geze mumba abagize iyo komisiyo. Mwari geze mumba icegeranyo iyo komisiyo yatanze. Mwari geze mumba umutegetsi numwe yahamagawe n'imbere y'ubutumwa cyane bati apuma arengutswa mu mugambi wabo basi. Bati abantu bagirizwa urugomere za miliyari 54 batangwe guhamagawa. Hariho n'abahagaritswe mu kazi narigeze mu byo reka ndababwiye amakuru y'ukwizera neza cyane jewe nakuye mu bantu nyine bamwegereye mu mugambwe barambariye bati ijya dosi urumva babivuzaho ejo bundi mwarabonye ejo bundi muri cya kiganiro bavuga ngo yaremesha n'abanyamahugu n'abanyamakuru mwarabonye ko ari umumengo yakibajije mwarabonye ko yaciye ahesha ataravuga ngo bijya ngo twasanze ngo ari ibintu ngo byo kugutwara buhoro buhoro ngo amatoza akagenda buhoro buhoro ngo kuko mwarabonye ko yigo byombi reka rero ndababwize ukuri jewe nemera kandi nabwiwe n'umuntu amwegereye wo mu mugambwe kandi iyi dosiye ayizi yambwiye ati uriya mugambi wo gukora kiriya ruriya rugomero iriya baraje musanze ntawe ruhari nta n'uhari ahubwo bagize umugambi wo kujya inoti bari babonye ahantu kuko ngenda babwire ajya amahera n'amahera ya leta bimwe bitandukanye na bimwe mwahora mwumva ngo ni banki y'isi yose ngo ni Ubushinwa ngo ni Ubunyaburaya ngo ni baze banki ya Afrika eka ajya amahera yavuye mu kigega cy'igihugu muri Trezor Public alors ajya amahera barumvikana bati nyabuna hari ahantu hajyamye amahera imiliyaridi zishaka 50 na zinga kandi vrema ifoko tuyikenura bati reka tuyikenure vrema abo bantu ngenda babwiza ukuri n'abantu batarenga 6 baca bariyumvira bati reka rero turabe tubikishe mu mugambi w'ukuba ku rugomero ibyo navyo rero bica bisaba ko duhamagara umushikiranganji kome ni kome irindi zina ndagiye bakiye
mani akize
mane akize niyo yatwara ministeri ya mine bati tunyarukirize ikintu cy'umugambi hari ahantu urabona ko avuka n'ibubanza kome ati turabe ingene dusohora inoti iraho ahantu baca arabikorokera ko arabikora ubwo nyene acarabipresenta barabicisha ko umunsi umwe mu nama shikiranganji hazeta hari kumuhisi nkuru nziza iyo noti bayiharuye ebantu urumba ndayishimiye yaragiye kuri umugambi kandi ndayishimiye yaravuye mu biro kwa perezida ari umuyobozi mwishikira ajeje bya gisivili ibyo byose yarabitse inama rero nagenda babwiza ukuri inama yo kugabangana ijya noti zijya miliyari 50 yabereye mu biro kwa ndayishimiye mu ngoro ya CNDD ndayishimiye ari secretary general wa CNDD ayo mahera baravuga bati reka rero twumvikane ko tuyagabo reka ndababwiza hariho ndayishimiye hariho umuntu yitwa Tibia irindi zina ryiwe ni
Nizigama Gabriel
Nizigama neza neza barumvikana imiliyoni 50 barazisohora baravuga bati aya ni tuyikenuze barayagabura ingere bagabuye jesi no jakubesha ngo nakayatwaya nakatwaraya ariko icyonzi umushikira ngandi kome mani rakiza yoba ngo yati yahahamuka abonye ibyo bifaranga bigira bimugwe ko ataravyiteze baramuhaye imiliyari dinyi bari zine canke zitanu urumva atagira ati ebana aya mahera aya mahera nubwa mbere sinahenze ko nshobora kuronka mahera yoroshya ryoshe nkaya atarafata ayo mahera agenda yubakamo inyubakwa z'ubushikirangahandi urabona umunyagihugu ko apara rubwa ngo ministre ngo ngonora roya umunyagihugu kome mani akiza aragenda rubaka inyubakwa arayiha leta aravuga ati jewe kubera gukunda igihugu n'ingene cankunze ndagabiye leta inyubakwa igorofa zigerekeranye yubatse ariko muri ya mahera bagabura y'urugomero y'ibiturire mwarumvise ndayishimiye wenyine ku munsi w'ukwikukira nyuma atamunsi mukuru w'abakozi ahamagara umushikiranganji kome wa wundi nyene ari muri bya biturire bya 50 miliyari aravuga ati ingo n'ukuri ndagushimire nagenda abwira iki nico gituma sindaguteba kuri byinshi kuko umwanya n'ibyo uragiye nico gituma ijya dosiye nta muntu n'umwe muzigera mwumva ayihaniwe kuko abo yihanirwa bakanajya mu munyororo nabo nyene mvuze ni bunyoni ni ndayishimiye ni umushikiranganji kome ni komiseri Tibia urumva aho rero turarangije kuri icyo kibazo hari ikindi kintu giheruka kuba giteye ubwoba iki kintu cyabaye muri banki ya Bankobo abantu nibabikurikirane mwarabonye bijya bintu ni skandale aho ibanki nkuru ibyo rero nagira ndabicagagure kuko ndazi ko nzoronka umwanya wo kubigaruka ko ahandi ibanki nkuru mwarabonye ikomi nduri boroga ati nyabuna wa muyobozi mukuru w'ibanki Bankobo ibarajyaguye mwafashe igice cy'umutaye wose w'ibanki cy'imiliyari 100 muha umuntu kandi uwo muntu muhaye ni umugabo wawe murumva wibaze bijya bintu abatari bake bose baragiye aho ngo venera akazohera ngo n'umugore ngo barasenya ibanki abandi baravuga ujyanye imbari ADG adjoint busiku abandi baravuga bati bijya bintu mwarabonye umuntu n'umwe yigeze hano muri bijya bintu kandi ibanki nkuru ivuze kujya muzana no kuvuga nico bita alert no kuvuga ko ubutunzi bw'igihugu burangiramye ajya mahera nagenda babwire murabaza neza ndayishimiye n'umukenyezi wiwe barafite icyo babiziko ajya mahera ashobora no kuba atagiye kuvuga bijya Bankobo yasiguye ngo bariko bakora ngo isoko ngo ikomeye ngo y'ibintu ngo by'umutekano ngo by'ubushikiranganji bwo kwivura abansi n'umutekano bijya byose bishobora kuba atari ibyo ibyo reka tukireke hariho ibindi bintu ubunyane ntutaje ukivuga honorable nuba cyane Leonidas tutot aravuze ikintu cy'umugore umukenyezi wa ndayishimiye urumva aho hari ikintu abantu tukumbure twafashe minenero bwabaye ubwa mbere muri kuva Burundi bubaho aho umugabo ashobora gufata agahamagara ku mugaragaro agahama banga umukenyezi wiwe umugore wiwe akamuha amabanga mu biro iwe muri perezidansi mwarabonye idekere perezidansi yasohoye mu mwaka uheze mumera daere mu ni hagati mu mwaka mumera ayi ico yise ngo donc itegeko risubiramo fonctionnement ya president de la republique ingene ibiro by'umukuru w'igihugu bikora mu bisanzwe hajya ntacyo yarakeneye guhindura n'ikintu yarazanye gishasha ku ngingo ya 58 aho yashinda ikintu bita ngo l'office de la première dame. L'office de la première dame n'ukuvuga ko yahamagaye umugore we amuha ibiro uretse kumuha ibiro amuhigisata cyo muri presidence yise l'office de la première dame kiri mu ngingo ya 58 y'iryo tegeko. Uno munsi umutambukanye wa Ndayishimiye atonda muri presidence ategeka muri presidence sindi ko mubyumva mwarabone ndehe ahirukira kujya no muri Bene yagiye atwaye abashyiranganje bamuherekeje mu bintu agiyemo rero ibyo byose nibikwereka le dysfonctionnement ibintu byo kuhonyanga amategeko ariko bigamije ikintu utigute jewe narumvise yuko abantu bose uno munsi aba barongoye amabanki azigapnide aba barongoye imigambi ikomeye y'ibanki y'isi yose abambaye bamwe mu baseruka ibihugu byabo uno munsi umuntu wese agiye kuraba Ndayishimiye muri presidence murazi ko mukandayishimiye kubera ko bari muri biriya biro by'iruhande acategeka protocol ati bavuye hariya mubacishe hano none muzi biba bigomba kugenda gute abantu barava kubonana na president w'igihugu bagaca bategekwa guca kuvugana n'umugore wa president umugore agaca babarira bakayaga ku migambi bavuye kuvugana we w'umugore icaca akora n'igiki acafata agatangura kubabwira imigambi yajya ashyira hamwe giwe murazi ko afite fondation zibaga ingene yagiyise iyo fondation rero umugiraneza imbara umugiraneza iyo fondation rero yamukandayishimiye niyo iriko ikibwira aba bantu baje gufasha leta y'u Burundi igacitangura kubabwira imigambi afite nuko rero urumva ishyira hamwe rya Ndayishimiye muzosanga ryaranyuje imigambi ya leta n'imfashanyo leta yari kwiye ibyo byose rero aho rero sindagiye ingene uno munsi mukandayishimiye ariwe ajeje ama projet koma kome niwe atwara aya ma projet yo kugaburira abana mu gihugu ababa muri primaire byita mu cantine scolaire ibyo bintu nawo byakaba ngira ibyo bintu bitwara
mwanya
reka ngiza
umuzosura kuduha umwanya Leonidas ahavankari ravuga ati ndega ahutetse sinsoma Leonidas ni
oya nukuri ahubwo nagira nshishemo gatoya ikiganiro n'ukuri muzogire n'ikindi kandi uzozanye nyene Bobo rugurika nta kibazo umwanya umuntu abashobora kugira idashikiriza zobishikiriza hanyuma aha murazi iki yago cisa himwe nta ushobora kubimara
mwe nimwe mu ngora ku mwanya Bobo we no mukarira wewe
ko numumenyesha makuru nkawe kumbure hariho ukuntu muwa munzi ngene mugera imyanya bwo nanje hariho utubazo mba fiste mu bundi buzima ndagira bo ariko banza mubuge
oya vuga kwera Bobo yafashe umwanya munini nshangaruka ukibazo cyane
oya nta kintu ngira mvuge kuntuze kuri ibyo yaravuze bya ntuze bya banko bu nibiki nkuko abivuze koko ntabwo bijanye ni nibyo byo kugura impuzu nibiki by'igisoda guko irya societe ya kazohera ifise contrat de fidélité imyaka 10 kuva mu 2015 gushika mu 2025 no kuvuga baramaze kumenya mahera babwiwe baramaze ibyo bazana barazi ni bimwe nakubwira nimba ari dolari 7 nimba ari dolari 25 ayo bategerezwa guha umugambwe barayatanze ayo bategerezwa guha neva mbo nari bwa bwe neva igisati kiniki umushikirangandi runaka umuntu uze umunyamabanga mu mugambwe runaka ibiki project y'umugambwe runaka barayatanze yandi bariko barayatanga nicyo gituma nkakirya niba buriba bakunda kuvuga ati ntibakorako ntibashobora kumukora bamukoreko gute kandi bintangaza gusa iyo bihejeje bigafata intera wogira ninini hanyuma nagira nshishemo aka kanya ndonka kajye kukuvugira abagumya banga bo muri CNDD-FDD kuko naho tuvuga intwaro ya CNDD-FDD si yabagumya abanga ba CNDD-FDD bose burya hari ibintu bikoregwa iruhande ya uri ngaho ntumenye ibiriko birakoko hari ibintu ubu turiko turavuga abagumya abanga bari mu nzego n'ubu batangara ati byo nizo biriko birakoko nagira nce ntumana Bobo Rugurika jewe mu mwaka w'2010 narumvise bavuga ko CNDD-FDD yibye amatora kandi narababaye na Bobo Rugurika ngaha yarabiguze aravuga ati CNDD-FDD yaribye amatora narababaye kuva kera babivuga ndababara ndababara haragira igihe mvuga nti jewe mu ntara ya Cankuzo nimba mu 2010 haribwe amatora jewe nzoji ku maradiyo nsaba ikigongwe guko ni jewe navuga rikijana mu ntara ya Cankuzo mu bijanye n'umugambwe CNDD-FDD izo ndabyemana ni mugabo abantu bazombire niho negereye umuntu abantu bo mu migambwe itandukanye ya opposition turi kumwe mugandondera umwe mu bo twababanwa ngira ngo yari nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu nyuma y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Cankuzo ngira n'ukuri jewe aho mwabonye amatora yibye mu ntara ya Cankuzo jewe menyuwa nciyemwo kandi ndi pre gusaba ikigongwe na Bobo Rugurika ndabimutumye na wazondondereze kumumenyesha makuru sete kwati mugabe icyo gihe uwo muntu uwo mugambwe yarambiye ati mu ntara ya Cankuzo n'ukuri na jewe twojana ku radio no kwemanga ko atabusuma bwabayeyo bw'amatora twebwe rero nko mu Cankuzo ndiko ndivugira siniyeza kwarabiri cuya tutazi kumbure kwa handi hari impinyanyuro nagomba kuvugira abagumya banga rero bari muri CNDD-FDD ku butegetsi ngo bari kanure barabe ntibazohave basanga kwe bose bajaniranijwe ari naco gituma ndabahamagarira novuga ngo kugira uko twagize cyagiye twavuga tuti harte twaziye mu manda oya reka kugarukana wa mugwi ya migwi igumi ikora ibi Bobo Rugurika ariko aravuga igumi ikora ibi turiko turavuga kuko ntacyo tubona kizoba kigiye guhinduka nabo niko kama ndabateye
sigaranye iminota ibiri wawe haravuga ati mbega hajye uri kurihuta ufite abatumire nkawe uba wihutira iki uno munsi wongera hari imvo yumvikana izo ni finale nzo wangiye kuraba Leonidas mwebwe mukiri mugifite ijambo kumbure naho mwavuze ati nta ibyo byo mufite amakenga ariko harabaguma bagira icyizere ko kumbura ibintu bishobora guhinduka neza mu Burundi bagafatira ku mpanuro zitangwa akarero ka hafi naka ka Musenyeri nta mwana mwe mubibona gute ukuruta
yego ubuciriwe kwa matemesha aratinda gatota ariko iyo wumvirije Musenyeri nta mwana ariko arahanura urumva ko ahanura nk'umuntu nawe nyene nuko ari umukozi w'Imana ashaka nico gituma sinakunda kuvuga ku bintu bijanye n'ingene abantu babihebeye Imana mu buryo mu idini cyangwa ririya bavuga kuko kubera kumbure nkaje utudasangiye idini bo hago basanga ejo bakabifata ukundi mugabo mvuze nk'umunyepolitike apana nk'umukristo w'umuporotizani Musenyeri ntazo nyumve ko navuze nk'umuporo numvise avuga nk'uwihebuye yavuze nk'uwihebuye kw'ibyo bintu naho ariko arabivuga bidashoboka kandi muce mwibuka ko yigeze kuvuga wa mugani babikora kosho ati abadede nimwaramuka ati ndabarahiye ni bimwe bya mugani wabikora kosho nukuvuga ubu bisa nuko yavuga wiyahura avuga ati ariko nukuri kuko hari ikintu hajya mu mabanga Musenyeri yari yigeze guhanura Perezida Evariste Ndayishimiye kandi Perezida Evariste aracemera nikijanye n'abarya abantu bari mu gasho batungiwe bavuga ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi yavuze ati aba bantu ntimushobora kubarekura mukaba mugatanga ikigongwe bakarekugwa none ngaha bariko bavundirayo kugira ngo bigende gute muzi ibyabaye muri iki gihugu muzi icyo bazira afite niko yerekwa aramubwira ati nawe neva nawe nyine urabizi ko nawe nyine wari mu ntango muvavuga ko nkuru nziza takuye kugaruka kuri iyo manda ni nacyo gituma nawe yahanomeye none yakagwanya iyo manda wewe abayiri bo ntumba ariko re arabimwemerera ati ngiye kubikora genda labu ubatuma ubumvishe bandika ikete ryo gusaba ikigongo kandi yaratumye umupadiri aragenda arabumvisha ati andika ikete ryo gusaba ikigongo hariho nabari bameze nk'abagira makenga hariho nuwambajije jewe umwe namubwiye nti andika ningoga ikiza nuko mwovaho hano ibisigaye muzoraba ingene mwigenza abana b'igihugu muce bugufi mugabo mubanze muve mu gasho mushobore kuza kuraya imiryango yanyu
unyoni ya camwangiye
ayo makete yaranditswe mugabo president Ndayishimiye yaciye aganira n'uwundi mupadiri bariko barasomwa akagwa acamubwira ngo bajya bazovayo ngo nimba ngo nta mwana ngo yemeye kuja kubasurira kuko ngo nta mutucista rusa aruta musenyeri nta mwana ngo niwe yazanye akaguma kazi ndumuje none ga jewe mvuge ngo abahanura ngo bahanure ahantu nabamuhanuye ati ntugende kuvuga ngo ni muryi giturire ngo hanyuma ngo ibiki n'ibiki ati ngo muzogo tuzokuba kama amwamashuri tuzogira gute nagize kubibabwira ibyo byose ntiyaciye abirenga akabikora bari bamuhanuye ati ko perezida w'igihugu cya Tanzania aje wewe uri uravuga mu rurimi wumva rw'ikirundi cyangwa rw'ifaransa haraza kuba abaye interpreter ntiyaciye agenda kuvuga ngo Mr. President Madame Samia Suluhu ntagire rero uzokwibaza ko amajambo y'uguhanura Evariste Ndayishimiye hari na kimwe azohindura mu kugenda Burundi gutwara
Bobo Rugurika hari habarindire ngaha ko ndabaha studio mwigeze kuza ngaha mu gusozera mutanga umudari w'ikimaramare kubera wa mupfasoni yaravundiye mu mpimba ubu muratanga umudari w'umwaka akakwera ariko
oya reka oya byo twara anezerewe ko n'ukuri bikubise agashirega burya nibimaramare igihe kimwe birabaho burya usanga ba mukankuru nziza ba muka Evariste usanga baraho baca hose abakenyezi ababyeyi baravuma rero nk'ico ni ikintu cyiza kandi twarashimye ico geze naranditse naho mbaraje baragushika kuri Twitter ndashima n'ukuri ko abantu bagize neza kandi mubagize neza urumva harimo ba Bunyoni ba Ndayishimiye ba Eva Angeline ba Denisa urumva bose barabashimiye mugabo nta mudari w'umwaka kano bave moya urumva rero nagira akatoyi vema kenda hejeje kumbure ariko ni kuri ico kintu Leonidas yaje kuvuga cy'abantu bibaza ngo nje namaze no kubivuga abantu ntibizere ikintu kizohinduka kuri ibu butegetsi bwa CNDD nange ndababwire mwarabonye ko Uburundi baruka gushirwa mu kibanza cya gatandatu ku isi yose mu bihugu bijye biturire Evariste amaze kandi urumva tasubiye inyuma gusumba aho Burundi za yagisize uno munsi Uburundi ni igihugu kigira gatatu ku isi mu cya kabiri ahubwo gikenye ku isi no kuvuga yuko nta mugambi w'iterambere CNDD rikirazara kubera intumbero ya CNDD uretse uno munsi sinza kuvuga vraiment ibintu by'ibintazi ngo bemera canke basenga icyo bita les forces maléfiques abyonza kuvuga ko vraiment ntibakenewe ariko nagomba kubabwira yuko mu migambi yabo hariho gutanga ibimazi none wowe umugambi ufise ibi umugambi kandi utegekwa gutanga ibimazi by'abantu wumva ubwicanyi buzohagarara gute mu migambi yabo hariho ibintu byo gukenesha abanyagihugu kubashyira mu bukene bumwe bugokora nyimbara makara bugata none nyimbara ko bagira bati niho tuzotwara igihugu cy'abantu nikora atawujyogora bamwe tuzohagakate bamwe tuzoshira umuceri utetse rero ivyo ntibitege ko ejo bazobona imigambi y'iterambere kuri umunsi reka ndababwire Ndayishimiye amaze iminsi akoranya ugwaruka ababwira ngo ibintu bya forum ngo des entrepreneurs des jeunes bijya bintu n'ikinyoma giteye ubwoba kuko n'amahera imiliyaridi 60 bagomba baheruka ahubwo guha ishyirahamwe ry'umukobwa wiwe umwana wa Ndayishimiye si twa mukobwa cyangwa umuhungu hari umwana afite ishyirahamwe ngo gy'ibintu ngo by'uguteza imbere ugwaruka ayo mahera niyo basaba kubaremeka n'umujyango ndashimye uto yatwara byitwa ngo bari muri ankaze madejer ariko rero ndangize kuri ico kintu rero ndasara vuze ikintu cyiza cingene yumvise mu majambo ya nta mwana harimo umengo kwihegura nivyo bajya bavuga butumwa bajya bakoze ibimana ba urana bungere ba ekleziya fase turabubaha ijambo cyabo n'ukuri n'ijambo ryari rikwiye kubahwa ahubwo no munsi ikimbabaza jewe nabo bapadiri bariko barigira imbonera kure kubona no munsi muri ekleziya dushobora kuronka abapadiri b'imbonera kure baza ngaho bagasasira indava umubeshi bakabwira abantu ngo Burundi bwarahiriwe ngo bufite indongozi zemera Imana ngo bufise ngo ivyo bintu sivyo nibihagarare nta gihugu cemera Imana cica abana bacu nta gihugu cemera Imana gikenesha kigasondesha abana bacu nkana urazi amafaranga y'iterambere yirigwa araza ngawe Burundi uno munsi reka ndababwire bariko barakoma amashyi kugira amakunga asubira garukane utwo dufaranga muzi ko ari ukubera iki no kubera ko amafaranga mu gihugu mu bisanzwe kirya gihugu uno munsi kiri ku donke ahatemba amabanki yose hajya banki nkuru y'igihugu iyafite amafaranga y'umurengera amafaranga y'umurengera muri bijya mu mva bya tezo ntuze reka ndababwire ndabarahiye jewe nashaka gushimangira kuri ibi nibareke kumviriza ambasosa mwarumvise ko ishimiye nyimba yari yaremereye musenye nta mwana ati niba ndiki kigongo basaba ikigongo nzo barekura kandi mwabonye ivyakurikiye ibohero rikuru rya Gitega kugira bajya abantu bagiremo n'abandi banyororo bagiremo muri ivyo nyene byo gutangira imanza urazi ko bajya abantu bagirizwa ivya kude murazi ko bakoze ibishoboka Imana irabafasha bararokoka basimbira ahantu mu nyuma bagenda ahantu kumabati hejuru baserukira ahantu hafungiwe abakenyezi urazi ko abantu batabizi ari akambaro kibara kubona abategetsi bibohero ngo baragombye kubafatira ibihano ngo kubera ko ngo bagiye ngo mu kigo ngo gifungirwemo abakenyezi abantu bariko bahunga umucanwa n'urupfu uribaza
murakoze reka nongere ndabasabe ko muzosubira kuturonkera kanya kandi ahandazi ko ubutumwa nguma ndaburonka busaba ko muzosubira kugaruka Bob murakoze cyane kutwemera ko muzogaruka
murakoze vraiment
Leonidas namwe ni muzogerageza kurondera kanya dukorere ku mwanya wanyu muzoheze mugaruke
ego ariko manze mvuge nti kuri cyo pombo yaravuze kuri cyo waramubaje cy'umudare w'umwakaka nshumuga n'uvuga ngo umuva kuzimu ntagayizuba murakoze na jewe nzokarondera kanya
murakoze cyane arakoze Ado yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwakoze namwe mwaduteze abiri n'abaza kutwumviriza hanyuma reka ndabifurize kugira ibihe byiza muronegwe mu byanyu no mu banyu naho utaha